Menu ya dofo ene wie mi no becha abasam bi. E ya fa adisia o mu netimi aboa yen. Na mabasam na matudin se, who is your friend? Who is your friend? Hina ne wadamfo. Emrantie mienu bi tena se. Baako di John, baako di Matthew. Sa emrantie ho mo ho so mbe na ofo no, no mu wo school. Na sabre no na John na ofo e wo skant na John. Bibi kakra wo ni sane sika kakra wo ni sane na metu die na wofo enibi nti etoda na nie odi kra na ano ye den ma no enu nti John efa metu te sane nuya na obuo no edidi mu obuo na ntadi hye mu empo babi obeda na John ene buo no na ebro mu du final year no atorenchem bi eto John ni ma amene ni papa omunya accident na omuyuye afi na nyama achase aye den ama John na John to nani a na nene nto obi e ni fi se na danfo no na wofo nso eni bi na e ba se e san se no ma du fa na ye nti nyame ye o madom o mu wi esku no o mu mienu nyina di application etoto ye na nyame ye adom o mu fa Matthew na John de ne ye mfa ni nti ne sika achase e ba Matthew nsem na da kro John tena sese ah mi wadamfo bia ye friend Matthew mi ni kro school mi fan ji se mi nua na mi bo ne niamma bebre mu na da na ne niamma mo ye de ama mi mi ti he e to da niamma din kro e din mi ni sika mi da tatade mpo ahye mi ntade nyina tete ba bia mi den sesi no e dan kana so ye tu mi a da na mi friend Matthew na mi ka mi problem en chere mi e bia wo mo bi obetumi de aboa mi mpo se mi fi kro a metumi akotena na maboa bo ne fie dwuma enu ti ofre Matthew ena oka ni ha onyi na chere sese ni sei na aba enu ti mi sraw sebeya ma mi betena wo fie na mi nya wo house help ukwa dwuma ubeba no no mesisi wo udemu mesi wo nioma ato ne kama ma no aduane ato ma ubeba no ma no aduane esi wo ubeba no na aduane ay already uba no wabidi sɛme no aduane no kra menso menya kakra ayɛden edie fi sɛ megyina he niska medita aduane di na John eka sɛ nyin ekyerɛ ne nua Matthew no Matthew kene so ɛne nti John sɛ sɛ ne nua menyina kɔtena Matthew ɛnkyɛn ɛwofie afi ne me John ɛne yɛ Matthew house helper ɔyɛ efie dwuma nyina ɛma no siesie ne dan mu ɛpipa ne dan mu e si ni nioma to ni nioma nu aduane e ma ni di nti da krona Matthew John friend ni nioma Matthew se Matthew nti wadwuma mu na wo no so mi nya kwenye bia na mi fa application meto ho e kwanda ba bia mi di application beba na ko mafa mi Matthew so wadwuma mu ho di e kwan bia ni ho ba bia ye ma na John se yo anti Matthew kwa adwuma no ni 1 week time o hwa na ne boss friend Matthew bra vacancy abeda ho na woni adamfo bia wode ne beba na mede na hye saa bia ye ho Matthew say me mi ni adamfo ba bi o enua very man po mini bi enua ba nsu mini bi ti mini obia mi gina ye mi ni namfo mi pon adwuma makode din mi nkasa obia nti mi nchen ti mi ni adamfo bia ana John so e bom paye enu nti o kasa no Matthew kasa na ne boss ni CEO na me John sorry anopa ana o yes o di ni ti behwim e di applications akototo to di applications no atototo to companies no afi o si company ba ko o di ko na nka wa be free o di ko ho no na o koto boss na o chi ya no na o ka ni problem ni natural no na boss ni bisa no bi aya o fi e fi wo mu ani ni din na o bo ni din na o chira na danfo o so wot na danfo bi che na danfo na o ti 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 ni house number ni abrantia ne kan ya na manager ni hu ni se abrantia Matthew fi anote ana boss ne ka kire Matthew o boss ne ka kire John say John we dem ribi vacancy bi ebeda ho na me frɛ wadan fo mantu obi sa ne sɛ woni adamfo bia obetumi de no aba na me de no ahyɛ baabi a vacancy no abɛda na ɔka kyerɛ me sɛ woni adamfo bia enuabare mampo woni bi woni nuaba woni obi ampo woni ne di nkɔmmɔ te ɔpom a ɔhyɛ fie a wadede na na me ne ɔkasɛ anɔpɛ ya obi ɛde application abɛto ɛma mafa no wɔ dwuma mu ɛhɔ na na John de ne nsa gu ne ti. And I just say, and then me and my tuna down on me country send me pejuma de one a juma wonti. Uncle Quen ye be under baby and cobble boy and the application number two on one family or catch her me say, a quen ye be a end down. Sign a quen ye be a better or catch him so near down for beer. You Nana John see a very good friend say, near boss on a catcherin or befino one boss so anxious to meet you. Anka hwe ankyere metio na wo ho an application of the two yim omo friend say omra interview na ho na no kra ni nua metio say metio me ko ha na me application ko to omo friend say interview ti me ko aba if remetio no all jajajaja sawachi sawachi na wo ko kra nya dia ebe yi omo mfa wo na John say you mate ti metu sisi no ho kwa adwuma wi no no so ewi efie adwuma house help wo be ni den ko sisi ne boss dem metu dem no aduane bibia na odi ne ti hwe mu poa na ko intervene no ene nyame ya no don ene e fa na adwuma ye fa na adwuma no ene ofre metu no ka kyen se metu ndamia ya ma don aha na me ko ye no ya fa me na yase yebe frɛ me yebe frɛ me Matthew ka kyerɛ ne nua John sɛ ɛha ho na nya de yebe frɛ na da kure bi Matthew fi adwuma bae no na John akɔ ɔma fa no adwuma mu ɔma ma no efi ɔbɛtena mu bangalo ɔma ma no Porsche car ɔdem na ne sara nea mode bɛma no no ɛyɛ ne deɛ no ne deɛ ɛyɛ John deɛ no times 3 ɛne yɛde ma Matthew deɛ no times 3 ɛne yɛde ma John ne kyerɛ sɛ John akatua no ɛwɔ anim paa ɔhu deɛ ne nyame bɛyɛ me nua bebiye ni da suu ni no. Yohono unyanku ponche ni mweni unyo. Afi, metu fie juma ba ya. Ubisa John se John na kaya ye. Asiyo. E juma na mikachira wa yese. Use ye mfameno. Omu nedi kaya ya mamu. Usu ubua. Mbeda adenu. Wakoji wadamfu bika na odi babe. Nanti menu sise ya fo. Osu wu ya fo ni wai nanti mikini. Ma appointment le tenyi. Enti ube fie juma babano. Na mapaki ni ya mingi na mwede. Miko. Mechume mu. Na obo ni sarari ni su chirenu. Obo na kitu ya ni su chirenu. Metu etai nenu. Na odi ni se guniti. Na isa nse John o ye very good friendi. Okachan se Matthew. Mesi sa mi nyame nina ako sheme juma se. Na mu mimi kisho se. Wiki biya no meba. Na mabede ni mabichia. Wiki ndia mi nko juma. Matthew se yo. Ufie juma ba ipua. John ako sheme juma se. Nyame adumu. Na juma se mkuyye. Nisiga se mkuyye. Da kubi. Matthew kwa juma. Yadi na point. Yadi lete amani se. Yayi nedi. Sikasembi abe sikasembi aye basenti omuhwehwe mu no ono na aye den se sika no abedi no ho nti wanfa sika na mba enya de ye be manu kwan no aye adwuma ewo company ho bio nti se obetu ni na esi adwuma mu ho no agye se sika no odi bansa na wa se edan na na meti wo no company na edi aman. It is a company and say you were the dear. Any now would dance your budget, yeah, my wants now. Afi, Matthew, ɛna ne sɛbu ne ti ɔhu kɔn yɛ ɔmfa so sɛ ɔmfrɛ John na ɔmmɔ no amanneɛ sɛ se ne ato no nti ɔmmɔ no sɛ ɔnyɛ dɛn yɛ me nua susukuruwa wɔbɛsusu ama wo nua no saa susukuruwa no ne Nyankopɔn bɛsusu ama wo sɛ wogu aba pa a wotwa aba pa sɛ wobua wo nua a yɛse mpanimfoɔ ne bu baabi sɛ sɛ obi tu kɔhyɛ nkwa a yɛntu nnipa no bag nkɔhyɛ owuo yɛnhwɛ mmoa a John de aboa Matthew right from school ɛberɛ a na n'awofoɔ ɛnni bi John boa Matthew ne ntadeɛ hyɛ mu ne didideɛ mu mpo biaeɛ ɔbɛda John boa no nanso ɛberɛ a John n'awofoɔ firi mu no ahohia bad bra ɔhyia ɔhaw na ɔwɔ ahohiahia mu no ɔfrɛ ne nua Matthew sɛ ɔmmoa no no Matthew bra ɔkɔtena Matthew fie Matthew ntumi anyi sika amfa nhyɛ ne nua John sasɛ gyifa hyɛ ɔbotɔm opo ne fata w'atade wanyɛ bi mpo da agye sɛ sika ɔde bɛma ne sɛ fa kɔdi dwa na fa no aduane aduane no deɛ na wanyɛ bi adi sɛ ne mpaboa sɛe a no nanso ɛnnɛ ɛberɛ a nyame yɛ a adom na John Nyankopɔn pɛgyaa ne nsa no ɛnnɛ wo nso ɛnɛnɛ yɛyi w'adi afiri adwuma mu sɛ sika asɛm bi nti agye sɛ sika asɛm no ɔmoka ho asɛm wie ansa na wobɛtu wo nasi adwuma mu hɔ a woatu wo nasi wɔ ɛnnɛ John so na ɛnnɛ wayɛ sikanim apɛi wobɛyɛ dan akɔ ne nkyɛn akɔka akyerɛ ne sɛ John tesie me ho akyerɛ me nti boa me ɛyɛ wo a wobɛtumi atu saa namoa no bio wontumi ntu bi wontumi mfrɛ no mpo nka hwee nkyerɛ no obi deɛ obi bɛnya bod afrɛ no ɛsiane sɛ ɔyɛ adamfoɔ no wonim sɛ ɔyɛ adamfoɔ a ɔyɛ adamfo papa ne n'akoma mu yɛ nti ɔbɛfrɛ no sɛ me ho akyerɛ me nti boa me na megye di sɛ John deɛ ɛsiane sɛ ɔyɛ very good friend no ɛnya deɛ ɔbɛdane n'akyiri akyerɛ Matthew da nanso ɛberɛ a Matthew ɛbi baa ne nsɛm no a John ho kyere no ɔdane n'akyi kyerɛ John me nua abasɛm yi wo wɔ adamfoɔ mo nso me wɔ bi sɛ yɛfa adamfo a yɛmfa adamfo papa adamfo a ahohia bere mu sɛ ɔto ne yɛ den a ɔbɛtumi ayɛ den aboa yɛn adamfo a ɛto ne yɛ den ne yɛkɔ ne nkyɛn a ɔbɛtumi aboa yɛn ɛno ne adamfo papa ma yɛmfa adamfo bia kɛkɛ John ne ti anyɛ lucky n'adamfo a ɔkɔnya no na adamfo no na ɔpɛ ɔno nko adeɛ ɛno nti ɔno nko adeɛ ho na ɔredwen nanso John deɛ na ɔdwen ne nua Matthew no Nyankopɔn ɔmmoa yɛn na ɔhu yɛn mmɔbɔ na yɛfa adamfo a yɛmfa adamfo pa n'adamfo nso sɛ wohyia adamfo na w'adamfo ɛfa wo te sɛ nua na ɔboa wo ɛbrɛ wo ho akyerɛ wo a sɛ nyame yɛ w'adom na wo nso nyame pagya wo na wo nsɛm bɛbia saa w'adamfo no a ɔboa wo kane no ɛma wo werɛ mfi no ɛyɛ a na woakae ɛberɛ a wowɔ ahohiahia mu na kae ne ho sɛ ɛberɛ a na wo ho kyere wo no w'adamfo no boa wo ɛno nti sɛ w'adamfo no nso ɛkɔ ahohiahia mu a kae na ɛberɛ a ɛnɛ nyame aboa wo na wo nsɛm aba bi no boa saa w'adamfo no na ne no ne yɛfrɛ no adamfo papa Nyankopɔn ɔmmoa yɛn ne yɛntwo so adamfo apa yɛnya atenka mapa ɛmfa mma yɛn ho yɛn ho na sɛ wo nua kɔ ahokyerɛ mu a woaboa wo sɛneɛ ɛbɛyɛ a wo nso sɛ wokɔ ahokyerɛ mu a w'adamfo no nso ɛtumi anka.